lo nkulunkulu wakho lo mkhonda njalo ukukhanya kude bumnyama kuye kanjalo nakuwe konke kuyakhanya futhi konke kutawukhanya mangabe khona lokubonakala ngathi kusengabonakali kahle ungahlupheki kutawusonzele ebukhanyeni bese kuyabonakala uNkulunkulu akuphi inhlakanipho incumeni lekumele utithathe ne direction lekumele uyithathe empilweni uNkulunkulu akukhanyisele njalo ube nesibusiso sakhe uNkulunkulu vuka udle singwa sakho sihlobo sami nasi sesikhona nalamuhla sisithola encwadini ya Genesis sahluko 14 sifunde khona kusuka kuverse 11 ngako ke lamakhosi lamane athi thatha tonke timbahla tase Sodoma netase Gomora nemiphako yawo yonke ahamba 12 athatha na Lot labe indodzana yemnakabo Abraham njengobe abehlala eSodoma naye bamthumba kanye netimbahla takhe sababhlungu sehlakalo lesavele laLot uyawukhumbula uphuma naAbraham Abraham ubusekile wachichima Abraham kwatheleka nakuLot Lot weva ngathi sewubuseke ngalokwenele kuthi sekangahlukana naAbraham kepha wadibana netimbila tithutha ngoba konke kwamlahlekela makuhlaselwa iSodoma neGomora labe kayikhethe ngekuholwa inyama hayi ngomoya waNkulunkulu kwamlahlekela konke Abraham naye wathunjwa Abraham wabese wenda njani Verse 14 uthi Abraham wathi kubeve kuthi umntwana emnakabo bamthumbile wabuthe madvodza labetalelwe ekhaya lakhe aceceshelwe imbi asawonke abeng 318 Abraham wathatha lanako ayi kuthi ayocedzela Lord kumbe le kungendeka ugcine sekangamphathi kahle kepha Abraham wathatha lanako kuyawusita Lord Abraham wathatha lokho uNkulunkulu bekambusise ngako wacabanga ukuthi angisusebenzisa lengibusiswe ngako uNkulunkulu kuncisha lomunye umuntu waNkulunkulu angisusebenzisa kulaya lesinye sidalwa saNkulunkulu ngisilaye ngendvo lengiphiwe nami lengiphiwe nguNkulunkulu kwangathi sihlobo sami besingafunda kusebenzisa tibusiso tethu sitisebenzisele kusita labanye bantfu singalingisi bantfu labe babona ngesikhathi imbumbuthe imemeta ithi Jesu ngihawukele bona bamthulisa abasebenzisanga kahle kubona kwabo kuthi basonzede lolongabone kuJesu kepha basebenzisa kubona kwabo kuphazamisa kuthi nalomunye umuntu asidakale singalingisi bafundzi baJesu ngesikhathi kufika umfati lobekagulelwa ngumntwana wakhe asesigabeni kuthi angafa bathi bafundzi akamcoshe Jesu akasuke la singasebenzisi tikhundla tethu njenga Eli lowajaja hana ngesikhathi athandaza athi ungumfati lonathile wasebenzisa kabi sikhundla sakhe kwangathi uNkulunkulu angasenda sihloniphe tibusiso lethu sinato futhi sitisebenzise kahle kuthi tibe lusito kulabanye Abraham wahamba waya umephula Lord eltakwini bese kangene kulo Lord ngiyacabanga ukuthi waba inkukhu lejutshwe umlomo asabona ukuthi uyati bekungakafanele kusidwa ngoba ngitende mine singabacetseli bantfu etimeni tabo letikapi asibe senzaweni asibeke kuposition yekuba lusito njalo Tsine mangabe sinalokungcono singakusebenzisi kubahleka noma kubalaya noma kubacinzetela noma kuthi gabatisa kepha asikusebenzise kuthi nabo sibe phule noma ngabe bakuphi njengalokhu Abraham enda wamephula Lord nathi asibe bantfu labalusito kulabanye ngaloko uNkulunkulu nathi lasisite ngako. Amen.